Pano, tiri bachidiva baboma. Bachidiva baboma, wiso stofu, iripo ina pano. Mukwaona antu onsewa, akudikirira SKC, kutamuone kuala ndira, kupita nao, kumalo, kumene kupangira, akapangire wiso stofu ya baboma pano. Nde mukwaona antu onsewa. Nde antu onsewa, akudikirira ndani, akudikirira kutalandire SKC kulowa. Kanopo pachitipa boma. Abale anga, kalani pompo, kiku pasirani zose. Taona ni antu, tikulawi seniko. Murindira chirima. Muronda mumuramuke.
Tukonda tumuramuke moyo uri
mumwenye.
Tumwenye maso na maso.
Eh, mukwivwa uro baredi.
Tukwivwa uro baredi.
Mumwenye
ya kwana skiri Afrika ile.
Skiri Afrika ile.
Eh.
Murende babu mvotera.
Sara ndi pasizi babashi.
Pasaricia.
Halo. Mumwenye mwali.
Mukumurindira.
Mukumurindira chirima.
Eh.
Tumwenye.
Tumwenye.
Live live.
Live live. Pasaricia ngani.
Inga.
Wawa kweni ya wandu pano wakukweni ya ukuticho ni pakuwa uzia.
Hayo kwa uzia.
Kutikuchitipa kuno kwa uzia uliwe.
Kwa uzia kutabena chitipa wa sababu kutumu votele ule MCP.
Nye.
Yeah. Hii. Ukutulumu vindu vingaba vya kusinda. Vinga sindi kakirelo.
Hei. Pasaricia ngani.
Inga.
Ndaya ndaya. You can see. Onsewa.
Kulirede na pako wa fote la uwa. Doli wakatu isi zianji federeza, kati wa wapuru tutamanyini.
Yoyo wakuneno chirima kutahindi hakisi federeza.
Hakisi federeza.
Hakanumu wakawasira wako pakanena.
Na malata wapakisi, utawapuru wakutu federeza na malata kati tutamanyini.
Ya.
Ii.
Kwa sarifi angani.
Uwa uzi ya unu.
Uwa uzi ya wakuifwa. Mwema nene la soo uosi wakuifwa.
Wakuifwa.
Inga.
Federeza.
Kwa sarifi ya. Yes, it's just a whistle stop. It's just a whistle stop. Yes, whistle stop. Yes, whistle stop. Here comes SKC.
Thank you.
Pakukonga. Este si agosto na moni di Timothy Nchambo.
Yo soy tu We are the major custodians of all the as a result, these human beings all are happily welcoming you with two hands. Zero free and present all what you have desired to make it here or the air here this day. Most of which are this in your leader, most of the billions, single citizen, good friend gentlemen, and great gentlemen. We are not receiving our honorarium as we are supposed to be receiving, because we are unpaid, some are not paid for the diplomas, some are refused. Here and myself, 12 months, plus honorarium. Please help us in due pay and gain the benefits.
Vice President, Vice President, la presentación de la cuera, no pide de chico, pide a Maraya.
Thank you. Mouse a president, some of us don't. What did you watch out in Tupotere, Taquera, Yachi? Did you watch out the president of Chibet?
Thank you. Nadie Bana. Mukulipwa. Ine usapata we amala. Na rifano president Chakwera. Ine aronisa panu mzongo. President Kuchilima. Amacheba wa kulemi Chilima. Niso tunuwe si Chilima.
Yeah. Manjezi zizi za kupambana. Ifuti. Poison. Moto. Ya kalika. Kufini mara kati wa tawakabia za kumi.
UDL!
Nengo ya sona mama na dada. Ni tole nengo icho kubaka. Ni mpira ni kwa nengo wa mwana uno. Hao wa president wa UDM. Kwa niso wabi za kano na MG2. Badada. Dr. Salos. Klaus. Chirima.
Mugabore la chabuera, mugabore la chiquita yonce, mugabore la chabuera, mugabore la mao yonce.
Malawi yabwino yokomera munthu ya Yesu. Lero pamene tikuyamba wiki yonse ka campaign, campaign ichise ka Saturday. Kupita ku Sunday 6 a.m. Tabwera kusayambira kuno. Chifukwa kumunthu kwa dziko la Malawi ndikuchitika.
Mugavotera Dr. Chakwera tayamba apo kukonza dziko lino dziko lopanda tsankho
anthu akulephera kupita ku sukulu chifukwa cha quota system. Quota system kumalai kuno teachers alachiwiri pa 23 June. Lero ndinanena kunjeu Saturday ndibweleza izo pano chimene akufuna kuwachotsera justice, chief justice Nyenda ni justice square ni chifwachote akakhala ku ofisi kwaoko amanena kuti atumbuka kutivuta kumana akakhala akandifunza ine pakene ndimanena zopanga kuzoona ndipo onsewo sinimaopa chitingakhale muziko kumana kuti uyu ndi njose mfani ntumbuka iyani Nena nena kuti jeu chililoera ndikunena ndiyo. Chililola dziko loma gawana pa mtundu. Chililola so chito zomane mana pa mtundu. Ana apanga zimene zokopi chiko. Zimene nena zana sana sute lero so anda nena. Aga sute ni mtu wazina. Tukane sima wapa mbina liyo. Sima wapa mbina. Ngati mene akulepherera awo alewa tisanamizire anzathu kuti atumbuka kutivuta ayi ndipo ine sindikamale kuno ndiye musakorere chifukwa kudana nanu iye ayimudziwa noka koma dziko lino zakapita 6 Sikama parete pano, tumanena ule uyundumuka, ule ngoni, ule zena, ule mleao, ule mloma, ikemele kima kula zimeleze kuna libe. Kima kula kati ya mlawi, nikipaja kele osako ya pano, kuti wiki yose kila kampeni, tiyambile kuno, mtu wa ziko liyo, kumtunda. Leo na kwa pano, kuti kujizane, kuti pato le tri, kima kwa chasko kule ya kuti. timala kuisa mwatingotera umayamba kumalira kuti bwana kumalira ineyo kukumbana kuti bwana tsopano wanchito wanusana kari kubwana wanusirira tekea kukumbana tingakota pa 23 apati nsinje mudzidzi wa Malawi kuti mphamvu zoika munthu pa mphando zili lini mphamvu zonofuna kumudzosa zizo ndi ndani ngati president asakuta chipo chipange timali kuti achoke chipo sabali aphumwa nyumba ya mamu lero ndi kuyu lero wasanduka chiopsa akufuna zima anthu ndi mamonomono akufuna apha mtambo pamonomono akufuna apha chakwera pamonomono akufuna apha ine akatere pano tamoda akufuna kupha kuwani wanthu waku kodi ku president malai muno analengera apita mtharika Oyamba ngati akufuna komanso ngati ndi zomuyendeza aliyense akuzapita kwapanga nawo kampeni ya president aliyense wanyaka 35 anapa aliyense apandezoe ndiye wina asamakhale ngati dziko lino la Malawi ndi imba lake ali 23 June tingachose pa 23 June ena akumana nasa na masiku 8 hai lale wata kumana ndiyetu walengere masiku wapita nchiko mawa lazi tatu lazi nai lazi sani tukumana kenaka loemba mungu wa mawa asa masiku wangati asa wangati masiku pali kwa meo niamene ata zogwa ata tuni kile kutu Malawi apa la udani masiku pali abwera kuno ndi ndalama asikugawirani ndiyofuna ndikupempheni akabwera ndi ndalama zochondera ndidani
Amina, Mwini wajua kuhoni lero. Ama kuna nijia halaji. Kwa hivyo ni alikoja kubia. Thank you. See you tomorrow.